wena uqala ngizisho mina lo phambi kwena uJabu Lisile wa Mthethwa ngizo presenter u FMM u Triple M ke kahle kahle umele ukuthi u MMM umele ukuthi Mavrodi Mondial Movement so u MMM is a group is a self management community by participant futhi kahle kahle u MMM into yabantu ukuthi si provide ne help financially ngemali like uzobe ufakela umuntu ongamazi kwi account yakhe lasuke kunikeze yona u MMM uyi social network so kahle kahle usikhonetha through i network ubi ya ga donate we donate money with one who wants to get money so donate nalo so ekwazile uku requesta e help participants are transfer money directly to each other peer to peer system so njoba ngisho ngathi u MMM awunayi I account there's no central account so if wena uzofakela umuntu mase umfaka through account yakhe not ukuthi sukuya iya ka MMM isuya iya kumuntu lo osuke usuthola igama lakhe ukuthi uzofayela yena ama fets ka MMM u MMM global community uqale ngo 2011 uqaliswa u Stanger Mavrodi owase Moscow e Russia ukuyena owa creator lento leya ka MMM for if a financial order is a well mutual aid fund community so uyena kahle kahle usenzela ukuthi umuntu akwazi ukuba nemali ngongo MMM oku Stanger Mavrodi or the founder of MMM so u Stanger Mavrodi the founder of and the leader of MMM social financial community so MMM is sure to be his life work but not only the one Stanger Mavrodi having a degree in mathematics so u Stanger Mavrodi une degree yakwa mathematics ngendlela ke ngizothini bathi u creative ngakhona so una nama diploma akhe ukuthi ena ufundile he is a deputy of Russia parliament he is a literary work where published and they are sold in book stories so unani ncwadi uyabhala movies bra 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 ama fets ngaye so u MMM kahle kahle u is now botanic network becoming a community of millions and millions of people more than one so MMM ugcine sewanda ngangokuba ube nama 100 countries abantu abakwazi ukuparticipate like millions yacaca ukuthi abantu abangendlela abasuke sebena baningi kakhona unyuke ngezinga elikhulu uma besho u MMM so MMM gives you a technical basic program which help millions of people nje lokho kadengusho nje ukuthi if you need you provide help with your spare money kahle kahle u MMM ngekuthi ngoba nakho namhlanje no 100 rand ubona wodwa ugcina ufuna ukuthi u MMM hambe uzalela le mali lena ngo 30% ngenyanga uthathe ugcina hambe ufa MMM so seku wrong lokho because if sekwenzeka sekuthiwa le mali yakho ayisabuyi lo 100 rand uzokukhala ukuthi u MMM wadle imali zakho kanti wena ongafakanga i spare money yakho leyo bona ukuthi awujahile ukusebenzisa how does it work so u MMM when you declare the willingness to to give help by clicking the provide help in your person office so ulokhuzana u MMM ngibentshengisa lento lena okuyi personal office yakho yokuthi wenza kanjani to provide help and get help so imali ka MMM ibizwa ngamamavu njengoba thina sibiza ngamarand imazizo u MMM njengoba ngichazile ukuthi unyuka ngo 30% per month njalo like uma ufaka 100 rand uzonyuka ngo 30% which is 130 ngenyanga uyanyuka njalo Tuesday and Thursday not ukuthi ngo 30% lo ngisho ukuthi ngenyanga cha unyuka kancane kancane till u reach u 30% wakho lowo ngenyanga u MMM ya njoba ngishilo ukuthi uma u assist 100 rand uzothola u 130 ufaka le mali owazi ukuthi after 30 days ufaka le mali owazi ukuthi uzokwazi ukuthi afford nongayijahile kakhulu ama benefits we offering mutual program with 30% growth per month for your donations ya ngikushilo lokho ukuthi if you provide a help ugcina usoyo receive u 30% women. Ama bonuses. After also registering and making first donation, the participants receive a bonus. Like, umufage $20, a donation is from $50 to $499. $50 is the donation of $500 to $299. Ama referral bonus. Uma uwena, like umkhulisi mhlawumbe uthola umuntu wamfaka kwa MMM uzothola u 10% from imali yakhe asuke eyifakile okuyibonus yakhe leyo from a donation of the person you invited. If inviting them from the community of the additional contribution each year develop, yeah, njengoba kodwa ngisho nje ukuthi i-referral bonus yakho kuba u 10%. Not abathathi emalini yakho ukuthi manje kuthiwe nje ngizothola u 130,500 rand, so futhi the 10% wami sebeyawuthatha sengithola u-120, cha uzothola u-130 wakho nje okunjalo. Nalo osuke kufakile ezoyitholela yakhe engxenye asuke enikezwa kwaka-MMM. Ka-MMM uyakwazi ukufunda ube i-manager noma ube i-guider. Like i-manager ne-guider kusento yodwa. Ama-managers aka-MMM uyafunda, it's for 10 days. Ufunda through i-social network ngamadatha akho-ke. Uyajoyina isikole esiphuma kwi-PO yakho ukuthi okay, siyaqala isikole manje, nawe usuyaqala-ke, uyaparticipate-ke lapho, uyafunda, uyaphasa. If-ke usuyi-manager uyawathola-ke ama-bonus for i-manager. Noma yona engalingani na-referral, i-referral ithola kakhulu than i-manager. Like i-manager yona i-bonus yakho kuba 5%, njengoba ngisho ngathi i-referral yakho yona kuba u 10%. Kwi-first level u-5%, i-manager second level u-3%, yokhefa kanjalo kanjalo. So ka-MMM kuna nama-bitcoins. Ama-bitcoins ilezi mali lezi, it's like i-account yakho, because nakho kune-account yakhona. So if umuntu ezokufakela ngama-bitcoins, ama-bitcoins ile wona-ke asukuzala kakhudlwana kunamamava. Ama-bitcoins ashaya o-50% ngenyanga, futhi uma ufaka u-100 rand wakho futhi uzothola-ke u-150 wakho ngenyanga. So ikhona-ke imali laphayana kwama-bitcoins. I-personal office into ecishe ibe kanje. Lana kwi-personal office kune-provide help. I-provide help ila wena osuke uzofakela umuntu imali khona, ubone ukuthi okay, nangu sibanjana enzoma. Not ukuthi uzobe usithola umuntu, wena uzofaka ukuthi nizofaka 100 rand, bese bona bakutshengisa umuntu ozokwazi ukumfakela leyo mali leyo. Uma usuyifuna imali yakho khona la ubhale khona ukuthi get help, uyahamba futhi uye khona ufike uthathe imali yakho lena uzobe uyirequesta ngaleso sikhathi. Bese uthola i-page elikanje ukuthi ena wena usuyimemba yaka-MMM. Kazoyikhipha nento lena ukuthi wena usuyimemba ka-MMM as in i-participant yakhona. Bayakhipha yini? Oh ya, bese kuvela ukuthi wena ujoyine nini, wayeka nini, I mean not yet. Ukuthi uqalene nokujoyina ka-MMM kuyavela futhi nakhona as i-office lakho leli osuke wena osebenza ngalo kahle kahle. I-office lakho-ke leli osuke uzoqhubeka nalo. Inenye engishiyayo la. Okay, if ufuna ukujoyina la MMM kunelento zakhona, kune website yakhona yokuqala ukuthi how do you start to participate, uregister nansi kanje ivela kanjena. So if usufuna ukujoyina uyakwazi futhi ukuyijoyinisa wena if usitholeke leyo website yakhona, ubhale ujoyine bese uyaparticipate. Kuphuma iform ecishe libe kanjena uma usuhambile wawuklikha leya nto leya engishoyo. Then bese kuba yinenye After ake usuregistile, you will receive a letter. Ezobe ine password yakho. Kufanele kube ne password yakho, email address yakho. Yeah. Ukuzobe kusho ukuthi wena uzokwazi ukuyivulela into yakho, ake khumule uzokwazi ukuthi ayithinte ngaphandle kwakho. So bahle afisho ukuthi kuyisukuyi secret yakho leyo. Yeah, uMMM ke into efana naleyo guys. So onembuzo ofisa ukuzwa ukuthi ngabe lapha ngazonga khona usengasho. Yes.
Sanibonani. Igama lami ngubuya imlambo. Ngicela ukubuza umbuzo omncane ngo-MMM ukuthi mhlambe abanaso nesikhathi abasikalile ukuthi nje basebenza kanjena bejoyinisa ngo-MMM noma uzojoyina o-MMM noma wena ufuna ukuqala njengemember yakwa-MMM ukuthi mhlambe basebenza phezu kweminyaka emingaki. NgesiNgisi ke ngizokubuyisela ngithi how long does it take? Sengifisa ukwazi lokho ukuthi kube sesingani mhlambe ibayi period ka-10 years noma ka-15 years noma nje for good about MMM.
If usuyimember noma usho ukuthi njengoba ukhona uzohlala isikhathi esingakanani, umbuzo wakho uyalapha.